ngiyaphikisa.
Bangikhulume kabi emphakathini. 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 Angeke ngiphumelele, mina ngisihluleke. Umdali ungiphendulile, wafesa amaphupho wami. Wonke umuntu azibuza ukuthi yimi lo, yimi lo. Le ndlela ngihambile ngiyazi ukuthi akukho lula.
Can you please keep my enemies alive so that they can see my success? Bayakhuluma ngabi ngami bathi ngeke siphumelele. I'm working hard every day to achieve my goals. So dear God, can you please again keep my enemies so that they can see my success?